Yeah, jara ma gawsen bëna len indi dream lo element kaydé. Yeah, as di participer ci concours citizen ma len bëggé dalen wax na affaire ci kanam la men. Yeah.